amene ndi bishop opanda mpingo pano pa mibewa television kulandani manja awiri kosi kumene muli mumve kuna kuti mwalandidwa mprogramu ya pano pa mibewa television ndipo programu yathu ya lero ndi programu ichatimaitchula kuti kusanthula bible ndi Quran. Kusanthula bible ndi Quran. Funa unena mbachi mbeveve kuna kuti no wena amakhala osamvetsetsa bwino kweni kweni ya sikuti tikati kusanthula bible ndi Quran ndi kuti pali mkangano ayi koma kungofuna kumvetsetsana kuna kuti tichimvetsetsana anzathu wena ameneno amakhulupirira amawerenga Quran ndi wena amene amawerenga bible a Kristu ndi Islam ndife amodzi ndife amalawi ndife anthu achitengedwa kuti yanga ndi Yehova Mungu okhala kumwamba kuma wena akapeza kuona kuti akamvona kuti pali ya Islam ndi achi Kristu mwesha kuti ndi mkangano ayi ndi ubwenzi ndife amodzi makamaka ife kuno ku Malawi tili amodzi ndithu ndiye lero lino ti ndi program yathu yotchedwa kuti kusanthula bible ndi Quran. Ndikati kusanthula bible ndi Quran uyu ndiye Quran amene ndakugwira uku ili ndiye bible lopatulika limene limachedwa kuti bible lopatulika ndipo ndi bible lokha basi ili ndi Quran limene timagwiritsa ntchito pa program imene yotchedwa kuti kusanthula bible ndi Quran. Ndiwanga ngofuna so kuti ndimveketseso mu njira inacho kuna kuti mbuyo mu chaka cha 2018 ndinapanga program pompano imene yakusandwa bible ndi Quran imene panali nkhani ina imene no idafurukozedwa kuna kuti ya izima yakachita mwakuti ya program imene tiibwerezanso kuposa chero pomba cholinga chona kuti mumvetsese chifamwe na chada kupala uchi malomoto apale moto koma upala uchi iye sizimafunika choncho koma mapala moto osapala uchi ndiye lero lino ndili ndi chimwemwe ndithu chodzaza tsaya kuna kuno tikupitirizanso mutu wathu umene tidakamba sabata yapitayo kamene masiku apitawo ona kuti kodi pali kusiyana kwanji pakati pa bible ndi Quran. Quran ndi bible ndiyeno lero lino monga mwa nthawi zonse ndili ndi anthu aviri amene no ndithu achokera izipembedzo zosiyana siyana ine kala ine ndienda nena kale kuna ndi ine bishop opanda mpingo pano pa mibawa television ndiye ndifuna kuona kuti iwowa aliyense paika paika anene kumene akutumikira ndi dzina lomwenso kuna kuti no pamene tupitiriza ndi program yathu mukhale tikhale tili limodzi kuno shehe
ine ndi Mustafa Dailes kuchokera ku Chisilamu
osati shehe
Sheikh Mustafa Dailes kuchokera ku Chisilamu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya, ndithu zimafunika choncho nanga kumene kuno.
Ine tumiki Mishek John kuchokera ku mpingo wa apostoli.
Mtumiki Mishek John
kuchokera ku mpingo wa apostoli.
Mtendelero apostoli.
Amen.
Amen. Lero lino tu ndithu amalawe akonzekera kuna kuno ambe ti molingana ndi mene ndi program yathu yona kuti kusanthula bible ndi Quran ndiye pachatida asira pa mutu uchaonena kuti bible ndi Quran kuti pali kusiyana kwa chikweni kweni kotani pakati pa bible ndi Quran ndiye tiyambire ndi a Sheikh Dailes. Sheikh karibu.
Basa alhamdulillah ndithokoza kwambiri ndizoonadi last of last week tinakambirana zokhuzana Quran komaso ndi bible kuti zimafanana bwanji zimasiyana bwanji ndipo mtumiki Misheki anapanga koti mavesa angapo oone saunena kuti akuchemelela bible kuti limeneli ndiye buku
kuti kuchemelela
ankatelo anapanga koti mavesa mu Quran
ndiye kuchemelela
so zimafunika kumvesesa cholinga cha Mulungu mabuku osa awili Quran komaso bible mabuku kwa mene Mulungu potumiza mission yake unina kuti awatengela anthu onse dziko lapasi kuchipulumuso ndipo cholinga chake cha Mulungu tikudziwa ife anthu amene akutionera komaso dziko lonse lapansi na kumene kuti tikukamba za Mulungu kuti Mulungu anayankhula nane ndani timayangana za ana a Israeli ana a Israeli kuli Abraham komaso kuli Moses adalandira malamulo 10 komaso kuli Kristu Yesu so chimozi mozi so kuchisilamu kuli mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene so tikamuyangana bwino ponya mwikira pake pa Abraham pomvaja Abraham anabereka mwana wochedwa Ismail. Ismail ndikubereka ana amene akupanga tundu wa Saudis shortcut tifotokoze motele tikukamba za Mulungu ameneyo ndiye pali mabuku awili Quran ndi Bible mabuku awili osawa mutati mwayangane ndi fundo zawo zina zimakhazo yandikana koma fundo zina zimatalikana kodi zimatalikana fundo zimenezi chifukwa chani fundo zimenezi zimatha kutalikana pa zifukwa zingapo tikamaolenga Bible a Hebrew chapter 8 verse 7 ama fotokoza mau onena kuti a Hebrew chapter ile ndenda mpeza kale kainu simuna mpeze a Hebrew chapter 8 verse
nesa ni kunakonze kera
sina kuze kele a Hebrew chapter 7 verse 8 verse 7 akunena kuti pakuti loyamba lija likadakhala lopanda chilema sakadafuna malo ala chiwili mu chapter ichi zikungu tisonyezela kunena kuti loyamba ndiliti nankhala chiwili ndiliti kusoti mulungu pali mabuku ena amene anapeleka oyambirira amene mulungu yekha poyankhula mbuku ili akunena kuti mabuku amenewo analiso ndichani ndi chilema so apapa ndipene pakungoonesera indicate kunena kuti ngati chinthu china chikubwera ndi kuti chinthu china chija chata valiyo kapena uli chilinde zopunthwisa zimene mwina mwake asopano sangati kuzitani kodi kuzitenga kuzigulisa ntchito so tikuyanga naso chithuzi-thuzi pankhani ngati imeneyi kuchokeranso mbuku lolemekezeka la Quran komanso kuchokera mbuku la Bible Bible limafotokoza kunena kuti panali zambiri zimene Kristu Yesu iye ndipitabe mu Quran ndilikaye mbaibulo kaye pang'ono chifukana ngasi kufana na kwanje na kusia na kwanje ndeti bwelaso
ndiye ndi mmoja mtamanga kwamba kutapa kwa Bible
iye ndi mmoja
bila ku Quran
ndiwe lenga so Quran ndi kubela ku Quran komweko tikayangana pa Yohani chapter 21 verse 25 pamene pali mau amena kunena kuti Yesu anapanga zinthu zambiri zochuluka kwambiri zote zikadalembedwa zonse tikhulupirira kuti dziko la pansi silikadapezeka malo olemba zimene Kristu Yesu
adasichita
Yohani 21 verse yake ya 25 nkhani imene ikupezeka pa Yohani 21 verse 25 verse 25 koma panalinso zina zambiri zimene Yesu adazichita kuti zikadalembedwa zonse pe ndilingalira kuti dziko lapansi silikadakhala nawo malo ambuku amen akadalembedwa amen anaseka choncho olemba buku limeneli nde so zimenezi ndi mazina zimene zina zikoza kupezeka kuna kuti mu Qur'an Bible sizi kupezeka zikapezeka muchani mu Qur'an nde zimaonesera kunena kuti mwana mwake anthu akumakhadi mafuso kuti zikutheka bwanji koma izizi sindikukhulupira kunena kuti kodi olembawo ankaganiza bwanji kodi ankalemba kuchokera pasi pa mtima ndi zimene ndi mulungu di adawauza pali nkhani iyi Qur'ani tikamayiwerenga mwina amene sakuyizwa Qur'ani tasimikizira lero mu Qur'an muli mafacts ambili kapena kuti muli mfundo zambili zimene zikumunyamula munthu kuti amudziwe Kristu Yesu zimene zikuonesa kuti ndizosiyana ndi mmene Bible kutani likukambira first mina kwa according to Bible amana kuti Yesu Kristu anasandusa madzi kukhala mowa pa ukwati wokukana ali ndi 30 years first ministry yake so mukayangana Qur'an first miracle mmene Yesu adachitira pano pa dziko lapansi Yesu ana yankhulali chikuta according to Quran surah Maryam mu Quran muli surah Maryam the gospel according to Maria Maryam mu Quran chapter 19 verse yake ya 16 kuzafika mpaka na pa 30
kodi lumatanga kujenga
tiuza Quran yomwe ndo kwa kuti ili ndi mishaki koma tiuza Quran yomwe surah Maryam 19 Surat 19 Surat Maryam muli mamira ku uchuluka amene Kristo Yesu adachita first miracle malinga ni nthawi ndingo fotokoza first miracle Qur'an ima fotokoza na kuti Yesu Kristo adayankhula ali chikuta pa Qur'an chapter cha 19 verse yake ya imene ikhale ya chani ya 28 kuzafika mpaka na mu 30 mwachidule chabe pankhani ngati zimene
zathamanga kuti mwachidule chabe chifukwa ina anthu afuna amvetsetse kwenikweni de musamathamanga kwenikweni sura 19
amkhoza kuyambira ulo pa 28
sura 19
ndingo iwelenga ine yet bismillahirrahmanirrahim akunena chonchi surati Maryam 19 verse 28 iwe mulongo wa Aaron bambo wako sadali muntu oyipa ngakhale mayi wako sadali wachiwelewele 29 Maria sadawa yanke koma adakaloza adaloza kwa iye mwanayo kuti ayankhule naye ndipo iwo adati timu yankhula chotani mwana emwe ali chikuta 30 ndio verse mwanayo adanena ine ndine kapolo wa mulungu wandipasa mulungu wandipasa ine buku ndi kundichita kukhala neneli ichi ndicho dabwisa chachikulu kwambiri chimene ayuda pachikhulupiriro chawo amakhulupirira nena kuti mzimayi sangakhale ndi pakati without mamuna so amayembekezera nena kuti akangende miyala nde kuti akakhozekere ku constitution court apana court lalikulu kuti akangende Maria ndimene Maria akanena kuti ine tisinzimayi wachiwelewele ndipo zimenezi ana ulula zambiri anali mwanayo mwana wanchikuta anapulumusa mai yake ndipo mai yake sadayakhula chena ichonso kuchokera pamenepo anakhulupirira kuti Yesu uli wabadwayo ndi mbambande ndipo ndi mneneli wovomerezeka so zimenezi mbaibulo simukazipeza kunena kwa kanana kuti saka dapeza malo kuti alembe kumene ndikuona kati kuti ndi chinyengo chifukwa muli 14 scriptures imene Paulo adalemba koma Yesu Kristu uthenga wakati kungodukiza banjira ndikuona kuti malo alibe zikanali zoteka kuchosa 14 scriptures yapo ndikuika zimene adachosa ziziko
timbe kwa abusa
ineyo nene kuti Bible ilibe zilema Bible ilibe zilema munga kambira
Bible ilibe zilema
ya ilibe zilema
wakuti
ilibe Bible zilema Bible ndo kwa nilabuno kwa mbili ilibe zilema ndipo umbono simikisa kuti Bible ilibe zilema ndipo rukoza umbono simikisa kuyamba kuti Bible ni mau amu mungu munga shia furukozera kumandisu sama wote Bible ndi zilema kumano Bible tine kuti Bible ni mau amu mungu ndiku simikisa kuyamba kuti ilibe zilema chili chose tipitani ku Qur'an fa Qur'an ndi mene chitilomboni kuposa shewa kuti Bible ilibe chilema Qur'an chapter 5 Quran verse 44 ndi verse 46 katuwa ingereni Qur'an chapter 5 verse 44 ni 46 Bible Qur'an Bible ilibe chilema chili chose ya ilibe chilema chili chose
Qur'an chapter 5
chapter 5 verse 44 ndi verse 46 tatiti uneni Qur'an kuti tuza chani maka zokuza Bible tuwerengeni pakuti nkhani ndi kusanthula Bible ndi Qur'an tiziwerenga basi
Qur'an chapter 5 verse 44
kapanda awerengera ine mwasanga sanga
olanesu mwasanga sanga
awerengera mwati
44 ndi 46
chabwino bismillahirrahmanirrahim wana kuti ndithudi tidayivumbulusa tola
akati tola
yokhala ndi chiwongoko ndi kuunika
ya akuti chimene chindi chipangano chakale chimachedwa tola
anenele
amu mungazamva tola ni chipangano chakale
kuzidikira
kumasabu nifakini mafuna lumu gedenge ni mazota sekundera azangana mbali yao
ya
tola ni chipangano chakale ni akuti iti itu dinakumbulusa tola tola ni chipangano chakale mene muli chongoko kusote mbaibulu chipangano chakale muli chongoko nimeni kwenye kasi Bible tumene Qurani
mkwereka Qurani
ijita kupasa ulimu Bible kuti Qurani Bible muli chongoko chipangano chakale tichisia huku tipita chipangano cha sopano verse 46
verse 46
chilindi chilema tunu chipangano cha sopano maringa ni kulangfa kwa Qurani kuti chipangano cha sopano chilindi chilema kapena verse 46
46
choncho
ndipo tidasatiza pa mapazi aneneliwo
ndiye anasatiza mapazi aneneliwo
yesa brackets yesu
ndiye anantuma yesu
mwana wa Maria
mwana wa Maria
kuzasimikiza zomwe zidali pasogolo pake
kuzasimikiza zomwe zidali pasogolo pake
buku la tola
buku atamsimikiza chipangano chakale chija
ndipo tidampasa injili
akati injili chipangano cha sopano
yomwe mkati mwake muli chiongoko
so chipangano cha sopano muli chiongoko palibe kutana kutana mistake ndi yashewa si Qurani ya ile ndi mozi ndi Qurani ndi chewa fanya ndi kuti mmene muli chiongoko ndi pali ngati sitimvera Bible five tawuri ngati verse yake ya 67 mu mvamene ali mbira pa 5 chapter 5 imwe verse 67 tuone chipangano chakale atalomba kuti muli chiongoko chipangano cha sopano muli chiongoko mulibe ma mistake mungafulukuzira shewa ya
chabwino ya amalawi musaiwale tukuti tili katikati ma program yathu program ya Kusanthula Bible ndi Qur'an pano pa mibawa television. Tima nena nthawi zonse kuna kuti program ya kusanthula ndi Qur'an. Sitonse kuti kapena mpikisano kapena kuti tinene kuti awa ndi ochita bwanji kapena wapichita bwanji iya koma kupunzitsana kuna kuti tidziwa zina zimene Qur'an ikulankhula ndiponso dziwa zina zimene no Bible ilopatulika likufotokoza. Monga mene maona kuti ndanyamula mabuku awiri indi Qur'an indi Bible lopatulika limene tikugwiritsa ntchito pano. Ndipo amene ndi nawo panopa ndi Sheikh Dairis ndi ugeni awa paja tibati tina jena
Amishek
nitoona nenuwe ndi magu wala nindu Amishek ndamene tina wapa anopa pa program mene ndi posi dobo pa di tutu piti zabe ndi program ya tui paja amala mankura ndi nwe
ndi mankura ndi
piti zabe
ndi na furugo za chapter 5 in chapter 1 pa mene chana kwa kutia Bible ni mistake
67
ya ndi 567 na tama ngasu ndi ndibwere pa 47
ndibwere pa 47
mwenali pa 46 mwere pa 47 kela kutia pa 67
47
mene akule mbila Qurani fa usati kungu nina maganza ya Bible ni mistake
Qurani kunena kuti 47 anfa ambu kulaji pangano jatso pano
ndi akuti kuti anthu akukula chipangano cha supano kuyambira mateyo pamene
aweruze potsatira zimene mulungu wavumbulutsa
ndiye tikafuna kuweruza tisiweruza mofana kuyambira mateyo paka chivumbulutsa kulani libe chimondo cha supano cha kale ilibe yankhala kulani
ndipo aliyesa amene saweruza mulingana ndi chivumbulutso cha mulungu
ngati muni
saolakwa
ndiye kuti chiwa kama ikosa bible akhala olakwa amene saweruza mofana ndi kula mateyo paka chivumbulutso olakwa Jepitan
67.
Kolani tu ichita.
Sitole
Bible ili mistake, ili mistake. Bible ili mistake. Umboni wanga ni kolani.
Oh, iwe ntumu.
Nde, akulina hapa sumano. Oh, iwe ntumu.
Bila ligira zimene zavu mbulutsidwa kwa iwe kuchokera kwa ambuye wako.
Nge zimene tuku akumani na tumikiso. Anafu mbulutsidwa kuchoko kwa mungu. Kutia Bible salinyoze. Bible salinyoze. Anafu mbulutsidwa. So, ashewa kamati Bible ili mistake. Azafu mbulutsidwa kwa iwe kwa ndani. Nde, apo santumiki Muhammad. Amanafu mbulutsidwa.
Ndibonga ti iwe su utero ndi tudi
iyo
walepera kupereka uthenga wake
ndiyo apeleka uthenga tumikuona kuti ya anthu mukafuna kuweruza satirani Bible chipangano chakale cha sopano muli muni muli kuwala uthenga mana ndi atumiki ndi umenewo uthenga wa direct wine ndi kukana Bible ilibe mistake ndipange break
Mulungu adza kuteteza iwe kwa anthu
basi imani ya chigada zamveka Bible ilibe mistake ati Kurani tumikana pasalo alike uthenga ona alalikira kwa anthu licho ndi ashaka mana kuti Bible ilibe mistake iya Kurani ilibe mistake Bible 100% ndipo tumikana ndi kuti Bible ilibe mistake
kodi zimabwerenga ndi
Kurani mene yu
Kurani
Bible sina liwilingi andi Kurani shewa kutu luku akukira Kurani akukira yu
teyanka tifoto kwa zilaso buno kwa basi kumva ndi kumvese sandi zihuli zosiana
kumva ndi kumvese sandi
zihuli zosiana ena ama amva ndi kumatamanga kuma mene wamva ndi kumvese ama inda mulaini ubuno wakizu menda fotokoza pano amalawa ndimva kunena kuti abusa amishe kisana sudze kunena kuti Bible munali mamira kuzi ena kapena kuti zina zimene zikada wasunta antu mwandive sabayene kwa eti kumudziwa kuti Yesu mishoni oyamba ya Yesu idali iti kuma antu ena anachosamo so mavesa amena panga kuti awawa ndi chituzi tuzi chonina kuti ndi tudi mulungu chifuato mulungu sana peleke nthaye mene ubuku logwilika like this kudali mau aja nda mene ama chedwa kunena kuti utenga wabwino wina unkachedwa kuti hinjili iyo ndi buku limene mulungu anampasa kapena kuti utenga umene mulungu anampasa ndani Yesu Kristu so mutenga umene Yesu anapasidwa uja utenga uja unali wachoonadi komano Yesu uja atachoka pa dziko la pansi pana abuka anthu ena amene adasokoneza mawanda a Mulungu anapanga kuti so Kurani chapter 5 verse 44 kuti Mulungu anampasa Moses buku lochedwa Tora ndizoonadi Tora imene yoyo buku ili la Bible sina pakido translate kuchokera ku Tora inenda panga research lalikulu kwa basi ngakhale New Testament fa injili iyo inkayankhulidwa Aramaic language mauti injili si Greek words agugule amene so kutimva so buku ili New Testament yose
injili
Injili ndi Aramaic words. Akamati injili ndi utenga kapena kuti utenga wachilungamo mena nampasa Mulungu ndani Kristu Yesu kapena mena nabaya hapo na pasiko la pasi. So kuti muone popanga translate za mbili. Mandeve sabayane popo ndi zimene kunena zijeruti ankachosa ndi kumaika chani ndi kumaika zawo. Ankachosa ndi kumaika zinthu zina. Ndi wolenga so Kurani yomwe ija imena wa mawelenga ija. Ndi wolenga Kurani chapter 5 verse yake ya 13. Fa Kurani ima ziyanka yoka. Osatima yanku akapesa kakwina. Kurani chapter 5 verse 13 kufika mu 14 zangu imi la vende kwa ndibu hivyo Kurani yu ndiposo antu amena kutivela ziko la pansi kwa maso amena lia Marawi ametiko yanku la chichewa achitila umbo ni utekani imene ndiyo ona ndito Kurani chapter 5 verse yake ya 13 inendenda ipeza kari kaya ni maipeza
ndaveze inu sumuna peze
ok shabu
auduma chifuwa chakuti iwo adapukanya lonjezo lao
ehe
ife dawa tembelera
eh
ndiku mitsa mitima yao iwa adasintha mau ndiku wachotsa malo mwake ndiku siya zambiri zimene zidatumizidwa kwa iwo
aha pamene kutiyo kuti anthu acha kutimva bwino
anthu aka
amena kutuonera amena kutuonera akutuonera komaso akumva zimene tukuyankhulazi mukayangana Kurani chapter 5 verse 13 akuti chifukwa chakuuma mitima Mulungu anawatembelela chifukwa chake chani ankasintha mau a Mulungu amene anali mbalo mwake ndi kuachosa ndikuchosa zina kuti zitizisiye zisale zinazi ndiye umboni umene utaupeza mu John chapter 21 verse ya chani verse ya 25 kuti Kristu Yesu anali nazo zambiri za chilungamo mbuku lakelo monga ngati apangira kuti abusaja chapter chimwe chi 5 so mutati musimikizile nkhani imeneyi tingofika pa 40 pa 14 ndiye muwelenge verse 14 sura chimwe ya Maida mungofika pa 14
ndipo kuchokera kwa iwo amene amadzitcha kuti ndi akhristu
muinveste buno sula imene kuchokela kwa iwa amene amazicha kuti ife ndife a Kristu
ife didajita nao lonjezo koma iwo adasia zambiri zimene zida tumizidwa kwa iwo
ndia nkani iyo pitiza ni musimu
kote o tidadzitsuti kote
tidadzusa
tidadzusa pakati pao udani ndi zondi chimene chitsakala
mpaka
pa siku lauka kwa kufa
basi manipompo pa verse mene hii zuwa salo zilana amalawi kwa masa mene simuli amalawi akuti
zuwa
salo zilana kukumulo zila mtu kuti zuwa ndiyo ama liwona eka tukutanda uzoni chulungamu ama chulungamu ama chulungamu mufesi mene
hiyo
kwa basi mufesi mene hiyo antu amina kutimva akulina kuti chifacho sinta mabuku amenewa iwa amina nazicha kuti ifendifa Kristu chifacho kanya malonjezo wa Mulungu Mulungu anadzusa udani pakati pawo akusakondana wina dzachi pali chikristo chiprotestant pali a kristo a catholic okao kama yambana wina nane nakuti ina wapingo wakuti wina nane nakuti wapingo wakuti dzosezi chipulikiti chosechi chifacho nacho anaponya malamulo anasichosa zinthu zina mabuku a Mulungu ndikuika mu zinthu zawo ndiye chipulikiti changu kuti mbweche chifacho nakuti anaphanya malamulo a Mulungu sana satire zimene Mulungu adawauza according to Qurani mene kunenera etu
ine ndikona kuti zifukwa zosamveka franga kale chisilamuso pali chisilamu cha sukuti kadidia pano makhala kuchikitia wa sukuti azikuti wakadidia zimene zosagwirizana koma nkhani imene ili pane pandi kuti akodi Bible ndi mau a Mulungu ananga Qurani ndi mau a Mulungu chifachani Qurani inabwera Bible lilipo mfundo yanga ya sabata jana furukosa kuti Qurani singakoze Bible chifukwa Qurani Qurani pali be Bible lilipo pana siana saka 600
Bible
pana siana saka 600 610
mugwiza nazume
Qurani pali be
mugwiza nazume na kunena kosa
kuti panadu
panasi aka usiana zaka 600 cha kuti Qurani pali
kubwela kwa prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam panadu sazaka 610
yeah so only make sika chigada ndikuse ni chinthu chimene cha siana zaka 600 cha kuti chingakonze chinacho Bible ndira kale kwambiri ndi nkuru ndi khalamba imene ndira kale ndoti sami zero ngati Qurani ifuna ifuse sensory kafuse ku Bible tikamanya kuti Bible ndi chilema ineso ndikukana koma Qurani ndimene ili ndi zilema ndiza forokosa mu program yo satirayo zochuluka zokuza Bible kwanga Bible kuti akhale mau a Mulungu muli sifukwa zambi pangu Bible kuti akhale mau a Mulungu wati mtu 16 inani bakuti lemba lili onse analuzira so Bible kuti so ile mau a Mulungu chimene kusiyana ndi Qurani iyo lili ni maulosi amene analuselwa ifeti sana badwe Malawi kulibe isafika chakwa rengeze kiti 12 atisafika nthawi gulasa za kundwera ukuti sizamva chisoni leo pa ndana kukundwa ndi kugula leo ndana kukumagula kumasekelera kula aini ndi wachita kuba drama zoto hake 16 ya kutu azandira azandira malipiro ni tumpa lubuka salari yako ni mavuto kuchuluka mavuto salari kucheva kumachita kwa na mesa gross apa gross ala sinalandire tu motora ndira kare sindrama zingude ndi abasa mwezi wa mawa zikusonye za kuti kukwela kwa zintu kwa mitengu Bible nalusura kalikali ifeti sana badwe ninali mida mabesi Bible ndi buku lolemekezeka ndipo ndi mau a Mulungu 100% ndi nzamu ndikambe zokuza Bible lo ngoti singata kashiwa lipezele zifukwa ndi kuti achepa nalo Bible lo ndi mau a Mulungu Qurani koma kuti ndiambe kusaka saka zifukwa tawi ichepa sima ndi 30 minutes program tawi ichepa ndikonda kuti sabat wiki osati program osatira ndi zakambe tambiri zokuza Qurani ndipo mwina shewa kasema choka zenya nyala mumu
aza nyanya
eh aza isia kwa basi ndikuza ni chinthu chimosi gwirani Qurani muwerenge chapter 4 verse 82 chapter 4 verse 82 kapena sura 4 verse 82 nkhani ndi kusanthula Bible ndi Qurani ndiye nebe kwambiri kakamira Qurani ifa ashiya kuna akwesu nyo kwambiri Bible
82 nda ipeza
82 mwadi mwapeza shiye wele ngani
awelenga chigada
iya mungati wele ngani iya wele ngani munga kondile maundu kwa zwa munga kondile ndi kusanthula Bible suna wele ngani
wazi kodi bwanji saa kuiganizira Qurani
ndiya kuti bwanji festima iganizira Qurani
ndipo ikanakhala kuti sinda chokere kwa Mulungu
ikanakhala kuti Qurani sina chokere kwa Mulungu
ndithu mmenemo akadapeza kususana
mukanapeza kama ususana
kwambiri
mukanapeza kama ususana kwambiri
mukanapeza kama otsusana
mukanapeza kama umasusana
kwa Qurani sili choncho
ndipo sana chapter 2 ngati sali choncho ana kuyosiri choncho kuti mulibe mawusu sana chapter 2
mfamu mutsuse
iyo yalimba choncho ini chapter 2 149
149
eh alimba kuti mulibe mawusu sana choncho ati ngati mpeseka mawusu sana
149
kwa mungu alimba choncho kumati mulibe mawusu
ndipo pali pose pomwe wapita tembenukira nkhope yako kumbali ya nzikiti oyela
ndi alimba kuti pali pose pamene wanje kuti tiko sonena kuti achewa lichisilamu chosi kafuna kupemphera chima ina kuyanga na kunzikiti oyela kumaka kumeneko tatieni
popemphera
ndiye chani chimene cho ndicho ndani ma optimization chain verse takupasa ndine usamatha mangi tangi bwanyu
tabwino
iwele ngali she
panthawi yopemphera
ichocho
chimene cho ndicho choonadi
ndikuti choonadi ndikuyanga na kuzikito wera u
chochokera kwa mbuye wako
chapter 277 maumina na
chapter 2177
amuni maumina sempali baja kulimba kuti kafuna kupemphera choonadi ndikuyanga na kuzikito wera apa kutuza kuti ayikuyanga na kulibe nchito
177
irunga wasihiri sizihiri majidido oti uziyangana kumawa
kuyangana huku
kapena kumajulo kumajulunga mondi kukhulupirira mwa Mulungu
Mungu basi kuyangana kuli benchi
kumaliza
kuyangana kwa kitchen yako kuyangana basi Mulungu basi asa kumvera
sono
eh achigana mawerenga za teka alichunga kuti yodu uziyangana kuzikitwera kuchita kuyangana usiku kuzikitwera ulikuti usiku paka kunikira tochi kuzikitwera ulikuti ulikuti ngati wao ponya tsakumvera pemphero ah Mulungu atu amamba kulikose kuyangana iwe Mulungu atu amamba kulikose kuyangana si wandira map satellite bila baka yodu kadi dash kuchita kaijo tsai kuti aba yatawa ah ini
ya mwana ndikatende kuti tsopano ndafika baba penipeni pa program yatu program ya Kusanthula Bible ndi Korani imeni mafumira pano pa wireless yakanema yami baba munzino no wa blunder monga timene timafurokoza nthawi zonse kuna kuti program isikuti kapena kupezana nechifuka kuti awa kuchira bune kapena kuchira iyi tsiku lomaliza ndimene mwini wake Yesu Kristu kapena mwini wake Mungu adzati weruze tonse amen koma pano pa dziko lapansi pano kuphunzitsana wina ndi nzache monga mwanthawi zonse ndinali ndi vaja dzina lijandani chef
Chef Dairis
kuchokera kuti
ku Chisilamu
iya kunena ku
mu brata ya mumu
brata bomu
ne
okay kumene kuno
abusa mishe kapena tumikimisha kutokela kuzomba huko mpingo wa apostoli
mpingo wa apostoli
ndio nashema program kumali sata 10 mwambale ndi azadi ya kazi
iya ndine Herbert Jigada ameni ndi bishop opanda mpingo pano pa mibawa television ndikuti ziko ngwambiri choyo kana fem program imene iyi ndipo sabata ya mawa tija kupedzizanso ndi program kuna kuno timvisa mbiri zimene zokhudza na ndithu ndi mmene no program yathu inalidelo lino ngati muli ni mafuso penake mtsogolo muno tidza khati kupanga no ndithu live program kuna kuti mudzipita kufunsa mafunso kapena kupereka ndemanga mu mmene no program yathu ikuyendera monga mita fotokoza ndithu kuna kuti lero lino nali osanga kwambiri amene anali ku pa kamera ndi nyamata nzathu ndithu mpinda uko yango ndiamene amati jambula kuti tioneke mote nuyuta nyamata ndi tsikana iyayi pitiza kugwira ntchito yabwino ndipo Yehova mungodzi udalitsa akadalitsa inu pamwe zisodine ndemwe